sacerdoti mwese bihaye imana mwese muri hano bavyeyi mikangara y'imana mwese namwe mwese ndemesha mikangara bavukanye mwese dusangiye kwema ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristu jambo wa mana data akabaranyawe ibanga y'umisionari bushingiye ko boneyo no gusubira kubipfuriza umwaka mwiza wa yubire ya diyoseze yacu yubire y'imyaka 25 hamwe rero n'ikiringo cyeranda cikarema duhejeje kumva mu gitabo cy'amamuko yuko umukama dutumirira kumwubaha no kumugamburukira tukama mbere tuzirikana yuko ibyo dufise byose ari we yabiduhaye akarero nyako ni Iburahimu sogokuru wacu yageze ku rugero rw'ukwemera gutanga ikinege ciwe Izahaka iyo mana niguma itugwanira mu buzima bwacu bwose mu rugendo turimo ari nacyo gituma ataco tumana kimwe twihebu ni nayo mpanuro Pawulo Mweranda yashikirije abakristo b'i Roma ariko kuri uyu munsi tukaba ari twebwe tubwirwa nitwame twisabira ingabirano y'ukwemera nyako dufashe gukomera ku ibanga ry'ubukristo ntihagire icyo tuma duhemukira umukama uwamenye imana akayemera akayigamburukira arahinduka agakayangana akakaka agacira ibatsi nka kumwe kwa Yesu ari kumwe na Petero Yohana na Yakobo kuri wa mutumba muremure ugendanye na Yesu acika indanga mu migenzo yiwe mu nyifato yiwe no mu kubaho kwiwe bisaba mugabo ko abanza kwiyambura wa muntu wa kera akaba mushasha agahereza ukuboko kwe w'Imana ikaba ari imugenza muri byose na hose kukaba nkako Imana yatubindiranye gishika none rero nitwakira iki gihe cyeranga kikarema nk'igihe nyacu igihe kiroranye igihe cyaho twakira ijambo ry'Imana rikatunyengetera rigasubira twakura riti ni jyewe umukama Imana yawe nagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubuja icyo kiri imbere no mu byifuzo byanjye n'ubwiranga papa afitiye umuryango wose w'ab'Imana ni kino gihe kikarema ni ukutagira izindi mana ni uguhagarara imbere y'Imana n'imbere y'umugenzi icyo gituma igisabisho ugusabikanya ni ukwibabaza atari imyimenyerezo itatu y'irebanga ahubwo ni ingenzi imwe yo kwiyugurura no kubohoka tukavavanura n'icyitwa kigwamana cyose cyari akidukandamiza ikatuzingamika tukavavanura n'ibyo byose byahora bitugora nk'uko mwabimenyeshejwe ku munsi mukuru wa Epifaniya y'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 twarinje mu mwiteguro w'ukwegera imyaka 50 ubutumwa bw'abana twita imikangara y'Imana bumaze burangukira mu gihugu cyacu uyu munsi rero tuzagwe no kubigiza icyese muwo mwaka wa yubire y'imyaka 50 iyo mikangara y'Imana imaze irangura ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo kuko yegukiye igihugu cyose iryo yugururwa rya yubire ryabaye igenekezo ry'indwi ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024 none natwe turashikiriwe hano muri diyoseze yacu ya Ngozi turashikiriwe kuri igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyene 2024 iyi yubire y'imyaka 50 y'ubutumwa bw'imikangara y'Imana tuyuguruye duherutse gusozera yubire y'imyaka 125 kuva inkuru nziza ya Yesu Kristo itangwe kumenyeshwa mu Burundi kandi twaheruka kwinjira mu mwaka wa yubire y'imyaka 50 umuryango wa diyoseze yacu ya Ngozi utanguye ekereziya yacu mu gahimbare rero kuko igina ibyiza bikomoka ku Mana dawe wa twese yaturuhikiye umwana wiwe Yesu Kristu nawe akamenyesha abato n'abakuze inkuru nziza y'urukiza iyo nkuru nziza yadushikiriye ku bwa mutima mweranda yamurikiye abamisiyonari ba mbere bakarenga ibihugu n'ibindi bayimenyesha gushika bashike n'ahandi wacu mu Burundi nk'uko ubutumwa muri rusange bwagiye buraherekanwa kuva ku batumwa ba mbere niko n'ubutumwa bw'imikangara y'Imana bwadushikiriye none imyaka 50 igira yuzure tuburemesheje mu mwaka uza nk'aya mango tuzotera impundu yo gusozera iyo yubire imana nishimagizwe kandi hagi icyubahiro ku byiza byinshi bikangara y'imana yaranguye muri imyaka 50 y'ubutumwa iyo ni icyubahiro musenyeri Karoli Doforme Johnson niwe yakundiye imana iramwikorako abari batanguza utuma bw'imikangara y'imana mu gihugu cy'ubufaransa mu mwaka 1843 uyu mwepiskopi yatewe kigongwe n'abana bo mu Bushinwa ngo batabwa mu ibarabara n'ababyeyi babo canke ababyeyi ngo bakagurisha abo bana udufaranga dukeye bivuye ku bukene n'inzara kugira ngo baronke utwo bafungura niko guca umwepiskopi niko guca agira icyiyumviro cyo gutanguza igikorwa cyo guhumiriza abana ugusenga no kwegeranya agafashanyo ko gufasha abandi bana bagowe yashaka kandi gukiza abo bana ayo marushwa mu kubaha imbere Kristo gutyo bashobore kubatizwa no kwitegurira kazoza mbere bishobotse bazoba nk'abasaseredoti n'abandi bihebeye Imana icyo gikorwa kimaze gutangurira mu Faransa cyavuye cyemezwa na Papa Piyo wa 11 hari ku igenekerezo rya gatatu Rusama mwaka w'1922 yarabyemeje ko ari igikorwa cya Ekleziya yose kuva icyo gihe hari miliyoni n'imiliyoni z'abana batarenze imyaka 14 bakwiragiye mu bihugu birenga ijana byo ku isi bamenyesha inkuru nziza abo bana barahura basabira abandi bana bagowe ku isi yose bakongera bakabegeraniriza agafashanyo kugira ngo baronke utwo bafungura muri ibyo byose bakisunga rya jambo ry'umukama Yesu ngo narishonje murangahurira iyo ni icyubahiro musenyeri Mikaelo yahawe umwepiskopi wa mbere w'umurundi niwe yatanguje ubwo butumwa bw'imikangara y'imana mu gihugu cyacu icyumviro cyo gutanguza ubwo butumwa yagikuye mu gihugu cy'ubudage aho yari yagiye mu rugendo rw'ubutumwa akibonera ubutumwa imikangara y'imana ikora hariya mu Budage araheza aranyurwa mu kubona ibyiza barangura muri icyo gihugu yaciye yigira inama yo gushikana ubwo butumwa muri diyoseze ya Bujumbura yari ayoboye aca butanguza icese ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere mwaka 1945 ku munsi mukuru wa Epifaniya nubu ubwo butumwa bwarakwiye kandi buraranguka amaparuwase yose no madiyoseze yose Ekleziya iri mu Burundi ni icyubahiro musenyeri Gervasi Banshimiyubusa niwe yashikaje ubwo butumwa bw'imikangara y'imana muri diyoseze yacu ya Ngozi none rero nabishimiwe aho hari mwaka 2023 aho ibikorwa bya papa muri rusange uko ari bine byatangura ahandi waje muri diyoseze ya Ngozi muri ibyo bikorwa harimo igikorwa cy'imikangara y'imana niko ubwo butumwa burangurwa n'abantu ariko nabo barungikwa n'ababyeyi bagashyigikirwa n'indemesha cyo gituma nabo babyeyi nizo ndemesha bakengurukira bose kugira tukabasaba tubasabira kandi komera ku ibanga ry'ubukristu n'ubuvyeyi bongere bitangire ubutumwa bukumenyesha bose mu nziza ya Yesu Kristu n'ubu turabateye akamo babyeyi nama ndemesha ngo mubandanye gushyigikira ubutumwa bw'imikangara y'imana mu kwitaba ibikorwa bitekanijwe muri uyu mwaka wa yombi ibyo bikorwa nabyo ni kuronsa abana igitabo cya Bibiliya Bibiliya y'abana Bibiliya iri ku rugero rwabo iyo Bibiliya yitwa gukundisha abana Bibiliya yeranga icyo gitabo cyo gisanga mu biro mpuzabutumwa biro pastorale hariya Ngozi cya kabiri tubasaba ni ukuzotunganya ikarata yerekana diyoseze ya Ngozi n'amaparuwase ayigize gushika kuri uno munsi Kagatatu, gutunganya inyigisho amafungo n'ingendo ngeranga ku mikangara y'Imana no kundemesha mikangara. Kakane, gutunganya ibiteramo n'isabukuru by'abana bishimikiye kuri Bibiliya. Gatanu, kubaka icyibutso cya Yubi. Gatandatu, guhimiriza no gukundisha abana ishure n'ibikorwa byo gushyigikirana ibikorwa by'iterambere. N'ibindi rero mujya muriyumvira mbona yuko byoshyigikira ubutumwa bw'imikanga. Nifatanije na Papa Piyo wa cumi aho yatera akana abakristu bose hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatatu, akavuga ati twifuza ko abana bose b'abakatolika bokwinjira mu butumwa bw'imikangara y'Imana kugira ngo baharongere indero nziza, barongere n'inema nyinshi Imana izoshungururira mu ngo n'ababyeyi babo. Mu gusozera nongeye kubipfuriza karema nziza, nongera ntera kama ababyeyi bose gutsimbataza umutima kumenyesha inkuru nziza mu bana babo, gutyo indero runtu n'indero rukristu bishinge imizi kugira ngo n'abaja kumenyesha inkuru nziza amakungu bagwire bagume bongerekana. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, mugabekazi w'abatumwa, akaba n'inyenyeri iboneshereza misiyonari, natubere mu ngoro kugira ngo muri iyi karema tube by'ukuri ibyabona by'inkuru nziza, duhimbaze neza yubire y'ubutumwa bw'imikangara turi kumwe na Ekleziya yose mu Burundi, reka no ku isi yose.